Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakirwa.
Mwakoze kwita bisango ry'amakuru yacu mwiriwe canke mwaramutse amakuru yo kuri no wa 12 Kigarama ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ukwigira imboneza y'amaho ngo kiri mu byo bavyatumye Petero Nkurunziza agandagugwa na bagenzi we ukuba imboneza y'amaho vyasigura ko abariwe mu byukura twari igihugu. Leta isabwa kuva mu gacerere igahumuriza abarundi uyu munsi ubuzima busa n'ubwahagaze kubera ingaruka z'ubukene bw'igitoro. Ishirahamwe Parsem risaba leta kurondera mu maguru mashingurane y'amafaranga y'agaciro kugira ike muri ico kibazo. Mu kiganiro ubahukanaho mumenyereye ku minsi yose ya kabiri tugaruka kwishigwaho y'umugwi uzotegura amatora seni. Sayo gusa turabafitiye n'ayandi kaze. Nongeye kubaramutsa duhere ano makuru mu gisata cy'umutekano. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo iratewe umuti muhagaze nico yise icuka kibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Bintu Keita yabishikirije kuri uwa mbere mu nama y'umutekano ya ONU. Kubwiwe ico cuka kibi co bakiriko kidudzwa no kuba u Burundi bwatwaye abasirikare muri Kivu y'uburaruko kugwanya umuhari M23. Bintu Keita ahamagarira impande zose kumvikana ibintu bitarayangara. Mu ijambo ryiwe muri iyo nama y'umutekano ya ONU, Bintu Keita akaba yaboneyeho kwibutsa ko bisabwe n'igihugu ca Congo ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zatanguye kuvanwa muri ico gihugu zikaba zigiye gusubirizwa n'ingabo za SADC. Bintu Keita intumwa idasanzwe ya ONU muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo.
Je demeure préoccupé par la montée récente de tensions entre le Rwanda et le Burundi suite à l'engagement
de umutima hagaze n'icuka kibi giheruka kwaduka hagati y'u Rwanda n'u Burundi bitewe n'ingingo y'ingabo za leta y'u Burundi yo kugwanya umuhari M23 mu gace ka Masisi. Nkaba rero mpamagarira abo byega gusubiza inkota mu bwubati mu kwirinda ko ibintu biyangara bisabwe na leta ya Congo. Manda y'ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyongerejwe ikiringo cyo kurenza igenekerezo rya 8 Kigarama. Izo ngabo rero zaratanguye gutekera utwazo. Kuri ubwo rero abasoda barenga 500 bava muri Kenya, Sudani y'ubumanuko na Uganda baramaze gukura meza. Muri ico gihe ariko umuryango wa SADC bariko baritegura ko guhera mu ndwi ziri imbere bagiye gukorera mu ngata ingabo za EAC. Izo gabo mbere zikaba zizoba zifise n'ububasha bwo gukora ibitero. Utwo twigoro tw'akarere ni utwo gushima, ariko ntaco zizoshobora gushikako leta ya Congo itabigizemo ingufu kandi ikanashigikirwa mu mugambi w'amahoro na politiki vy'akarere w'ibihugu n'uw'intara zirimwo ingorane mu gutorera umuti intambara ziri mu buseruko bwa Congo.
Et locaux de résolution des conflits à l'est du pays.
Hagataho mukuru w'igihugu cha Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo Felix Tshisekedi yaragiranye umubonano na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuwimana uheze mwibanga ntangere ku kibuga c'indege cha Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru dukesha abakorera kuri ico kibuga c'indege cha Bujumbura yemeza ko abo bakuru b'ibihugu bamaranye amasaha agera kuri abiri bakaba batumye ko n'urongoye ibiro bikuru vya ya gisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo abasanga aho bariko baraganirira n'urugendo rwabaye mu ibanga ntangere kuko atanimigigwa ijanye n'icubahiro gihabwa umukuru w'igihugu yabaye akaba atawuramenya ivyo baganiriye abatari bake bibaza ko bariko barabira hamwe uko bagiye kuvyifatamwo na rijya urugamba basangiye gukugwanya muhari M23 rusa n'urutaboroheye na gato avuye ngaho umukuru w'igihugu ca Congo Felix Tshisekedi yaciye yerekeza mu gisagara ca Bukavu mu seruko bwa Congo aho yaragiye kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu asigaje iminsi mike ngwabe Nari nabibabwiye mu ntango kwigira imboneza y'amaho biri mu byo bavyatumye President Petero Nkurunziza yicwa Bob Rugurika na Leonidas Hatungimana mu kiganiro ijambo ni gwawe ca RPA caremeshejwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze barabihurije ko ukwitwa imboneza y'amaho rero muri politique aho batumire bavuga ko byasigura ko uwari yatowe mu kibanza c'umukuru w'igihugu atajambo yari kugira imbere ya Petero Nkurunziza ahubwo ko ariwe yari kuguma atwara abicishije kuri uwo mukuru w'igihugu ariwe Evariste Ndayishimiye Emmanuel Niyungeko
mu kwezi kwa ruho humahuma mbibiri na mirongo biri muhisi Perezida Petero Nkurunziza yaragondojwe arahava yemera gutanga ubutegetsi kuri umwe mu bava mu mugambwe umwe nawe ariko rero asa no wabutanganye akango nongono ico gihe yaramaze kwigira inama yo kuba imboneza y'amaho ivyo rero bikaba byari gutuma agumana ububasha budasanzwe ku butegetsi bw'igihugu ahubwo abatari bake bavuga ko yari kubarengeye n'umukuru w'igihugu ku bwa Bob Rugurika mumenyesha makuru akaba narongoye radio RPA iyo yobari imwe mu mvo zatumye bagenziwe bamwambura ubuzima
Nkurunziza muribuka yuko yaheruka gushiraho ibyirizwa ingiro rimuha ikibanza gikomeye mu buzima bw'igihugu kigomba no gusumba uruhara rw'umukuru w'igihugu bijya bintu byo kumwita imboneza y'amaho ikomeye rogide supreme eternel imbari rogide kijya kintu cyategerezwa gutuma Ndayishimiye aja gutora amategeko kwa Nkurunziza cyategerezwa gutuma Nkurunziza aguma ari hejuru mu bijyanye no gutwara igihugu imbo rero naho mvuga nti birashobora kuba byarije politiki hari habagize bati ibi bintu bigumye uku uyu muntu ahagumye uku twe ntituzoba dutwaye ntibazoba n'ubwo akirikara twaye
Leonidas Hatungimana ni umwe mu bari somambike na Perezida Petero Nkurunziza nka Bob Rugurika yemeza ko bamwe mu bagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD batabona giza ingingo ya Perezida Petero Nkurunziza abo rero ku bwa Leonidas Hatungimana ntibari kureka kujingitwa na rirya babona ko bagiye kuba nk'ibikanganyoni
babona Nkurunziza gute igihe yo gumaho ari muzima ko yari yisakaje amategeko akitwa imboneza y'amaho mu by'ugukunda igihugu mu mugambo akaba ari imboneza y'amaho kategezwa kugira ikambi y'igisirikare yihitiyemo imucungera ku munsi mukuru wo guhimbaza ibyo gukunda igihugu akaba ari wavuga ijambo kandi atari umukuru w'igihugu izo byose birashoboka ko ubutegetsi bubona ko gari guhagwa buba n'igishusho cyane kuvuga naho umukuru w'igihugu abahari yemewe n'amategeko hari ingingo adashobora gufata akabanje kuza kukubaza mu bisanzwe rero bigaragara ko ariwe yari kuguma atwara igihugu agitwarira mu ibanga
mu byaba byarahitanye inkuru nziza simvo za politike gusa hoba kandi harimwo n'iz'ubutunzi tuzobigarukako
urakoze Emmanuel Niyunge ko amatora y'abajenama ba komine hari mu yazoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu gihe ihinyanyugwa ry'ibwirizwa riraba amatora ryimirije imigambwe itari mike yari yasavye ko hokugwaho ingwati isabwa uwitoza muri ico kibanza ariko bibimfa gusa Emile Nibasumba
Uzo kwitoza mu kibanza cy'umujenama wa komine azotegerezwa kuba ari umurundi ashikana n'imiburi iburi imyaka 25 canke azoyishikana umunsi w'amatora uwitoza arashobora kubigira ku giti ciwe canke agatangwa n'umugambwe canke naho agatangwa n'urunani rw'imigambwe abigenga umugambwe canke urunani rw'imigambwe bashikanya amajwi abiri kwijana nibo bazoronka uburenganzira bw'uko ku rutonde batanze hanze habamwo abajyenama ba komine mu gihe hategekanijwe kwibwirizwa rijanye n'amatora rihindugwa imigambwe myinshi yarasabye ko nk'ibijanye nuko uwitoza mu bajyenama ba komine asabye ingwati y'amafaranga 200,000 vyofutwa ariko iyo migambwe ikababazwa nuko ivyo yasavye bitigeze bikoregwa ko kuko yasanze mu vyemejwe n'inama shikiranganje yo kuwa gatandatu Kigarama iyo ngwati barayigumijeho ikindi iyo migambwe yasavye nuko abitoza batosabye impapuro nyinshi kuko zimwe zimwe zigoye kuronka kuko usanga zitangirwa mu gisagara cya Bujumbura gusa iyo migambwe igasaba ahubwo kwizo mpapuro zosabwa abo babamaze gutogwa mu matora yo mu 2025 amakomine azoba yagutse tugereranije nuko angana ubu kubera ko hazokwisungwa ibwirizwa ritunganya gushasha imbibe z'imitumba amakaritie amazone amakomine hamwe n'intara muri ayo matora amakomine akazobangana 42 gusa mu gihe ubu ari 119
tuve mu vya politique tuje mu bijanye n'agateka kazina muntu ishira hamwe Consolation and Trust risaba ko hoba ubutungane ku miryango yabuze ababo bishwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwigenekerezo rya 12 Kigarama umwaka w'2015 ubwumwe mu baserukira iryo shirahamwe atashimye ko tumuvuga izina amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu arakwiye kuva hasi akagondoza ubutungane bw'u Burundi bugatunganiriza abakozwe ko nayo mabi abakoze ayo mahano mu kwica no guhohotera abakenyezi n'abigeme bakabihanirwa tumutege yombi
Kwizina ry'ishira hamwe Consolation and the Trust dufasha kakanya kugira ngo twibuke ugwaruka rw'abarundi rwagandaguwe kwigenekerezo rya 12 Kigarama tutibagiye abakenyezi n'abigeme bahohotewe abandi bagafatwa ku ngufu ababyeyi bagahekurwa abana babo abakenyezi bakabura abagabo babo abandi bagatabwa mu mabohero ibihe by'agahinda abarundi batazibagira tukabandanya dusaba amashirahamwe y'agateka kazina muntu ku butungane bwokora abakoze iryo bara bagahanwa isunzwa amategeko abakorewe amahano nabo bagahabwa indishyi y'akababaro nubwo ababikoze bakiri ku butegetsi ntituzohengeshanya kuguma dusaba ubutungane icyo bomenya nuko abagandaguwe ari bene wabo kandi bose rimwe kandi bamenye ko ata muntu ahora ku butegetsi
Amakuru y'ikirundi arabandanya ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibihingurirwa mu gihugu hamwe n'ibica ku mipaka yose kirahanzwe n'ubukene bw'abakozi bakwiye kandi bashoboye ibyo byavugiwe kuri uwa mbere mu bikorwa by'inama nshingamateka Sindayikengera Severin umuyobozi mukuru w'ikigo BBN amenyesha ko bamaze gutanga raporo ku bategetsi babijejwe ko n'imiburiburi hoba harabonetse abakozi 125 kurikira Sindayikengera Severin umuyobozi mukuru w'ikigo BBN
Intambamye dufise twarazivutse intambamye ya mbere dufise ni insuffisance du personnel qualifié ibyo bintu twarabivuze twaragize denote izo note zaragiye muri primature zaragiye n'ubu tuguma turindiye yuko boduha turumva muri presidence ngo tukumva yuko bagira baduhe autorisation de recrute twarabigize muri yo strategie yacu twasaba denku 227 employés muri strategie twasaba 227 munyumva ratubwira bati 227 ni beshi raba ingene mugira ro minimum baranavuga yuko boja baraduha 50 ku mwaka mugabo iyo ntuze tu iri ankuri iri kirasirikira twasabye 75 turabye ingene leta deriringa approvisionnement dukeneye bangahe dukeneye banga certification dukeneye banga muraje gutangara certification dufise abakozi batatu cyangwa bane cyangwa batanu ni bakeya cyane abo bashobora gukwira igihugu gute ubu dufise plus de 6 unités de transformation zitwituwe ni kibazo gikomeye cyane rero icyo nagomba kuvuga mwe ko mwaje nk'ubu turiko turandurizo ntuzeye baraba organigram twebwe iyi decree dushiraho yo muri 2020 yaje hariho volonté ya leta nkuko mwabyumvise bayiruka gusohoka yuko ama conseil d'administration amwamwe yova twebwe rero bacho badufatira muri rusangi conseil d'administration yanga aba bose bari ko baradufasha bavuga bati conseil d'administration iri mu bintu bibatumamo bano conforme ku biri muri organigram mugabo ntayiriyo icyo gihe twari muri primature le premier ministre yaduhaye yuko la semaine suivante yo conseil d'administration boneka aranarungikana aba ministre bazanga mugakore ibikorwa byinshi ndibaje n'ubu tuguma twibutsa je pense que ça s'appelle amanote twarakoze turabona ingene bimeze
umushikiranganje w'udandaji ni Jimbere Marie Chantal aremeza ko ikigo BBN gihanzwe niyo ngorane yo kutagira abakozi hamwe no kutagira uburyo bukwiye bwo gukoresha kumunsi kumunsi ivyo navyo bikaba ari ntambamye ikomeye kuri ico kigo ni Jimbere Marie Chantal asaba ko boronswa uburyo bwo gukora bigenga. Leta y'u Burundi irakwiye gusaba gufashwa canke ikaka ingurane y'amafaranga y'agaciro mu maguru masha kugira ishobore gutorera umuti w'ikibazo cikena gigitoro cugarije abarundi muri kino gihe bishikirizwa n'urongo ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana yongera agahamagarira leta kuva mu gacerere igahumuriza abarundi kuko ubuzima busa n'ubwahagaze biturutse kuri ico kibazo cabaye ndanse mu gihugu kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem.
Muri iki gihe biboneka ko ibura ry'igitoro ryasubiye kwibonekeza maze ku ntuzura w'abahagaze twe twashaka cyane cyane gukorera ku mico tubona zihuta ubwa mbere leta yugiye ishyikirije kugira ihumuriza abarundi babwira ibyo ari byo kandi yabwira inama y'uko biragenda ibahumuriza ko atari ibintu bigiye kumara iminsi myinshi kugira abantu nabo nyine ntibashobore guta umutwe bijyanye n'izi ngorane barimo ikigira kamere n'uko leta ishobora gutuma ko abahinga batandukanye ababikozemo era abantu bafatukanye bakicara bakayiterera ibyumviro kazo demba y'abaexperi ntibaje kwiyugara nabo nyine gukosa abahinga bose bo muri leta yose experience bose ingana barakiri n'abandi babuzuza igihugu si icyana si icy'umugumwe igihugu ni icy'abarundi kandi ingorane zije zifata bose zigira gatatu n'uko muri Parsem twe tuzana ku nyishu zuba izikurikira ubwa mbere wo leta yogerageza ikaraba icyo twokwita kukura nyine bivuga n'abafasha u Burundi bagafasha cyane bakaka kredi yihuta ingurane yihuta kugira aya mafaranga y'agaciro asigaye ari ku ndwi zibiri beze izo shani ni ku ndwi zibiri bihinduke n'imiburimburi bayisikare ku mezi abiri cya gatatu ntabwo nibwo bukiri ikuru kwishwewe rwose amafaranga y'agaciro akinyigwe abo kajagari bayashyizemo mu kuyagira abantu batoro ko bashatse bitwaje igikenye izi amamisi aguma aja hanze abantu baja hanze bategetse agabanywe rwose rwose ku buryo amahera akingirwa agakora icyo agenewe kandi bito kwa risovisi atejirike nk'ibi byo nyine by'amakarbira n'imiti ikigira gatatu ni uko boca bo bashyiraho inyisiri kudaprovizionema ni ukuvuga inyene igitoro cinjira bagashyiramo abandi bantu batatu canke bane bakaroswa amafaranga y'agaciro babishoboye afite na logistiki ikwiye baba abanyamahanga babishoboye muri aka karere bakaza ibyo gushaka guha abantu kubera ari ibyo batanza nk'ibemeye guhumutegetsi kanaka bamushizemwo biteye isoni n'akaja bikadushikana ngaha bigahagara hari ikindi ni uko bose babafashe kikujya provisionema bakavuga bati mbere igiciro gihari kingana gute urabye kugira igitoro bisike ngaha bakabyiga neza nabo byabashingize kugira ntikidube cyane kandi mugabo dushobore no gushimisha uri ko arinjiza igitoro hanyuma hagati habariho reforme zishasha zo kurwanya ibintu by'intwari karere by'ubusuba byiraye bituma Burundi butakizegwa umenya ngo igihugu itaze gutunganya ibyacu dusaba ko leta rero yogerageza ikagifata inyishu icyo kibazo ikagifata giriti cyayo kugira ibyo mu ngira kuko ingaruka ziri ko ziraba mbi cyane haba ku biciriro haba no ku buzima bwa minsi yose bw'abarundi.
Mu bijyanye n'uburimyi abarimyi bo mu makomine ya Mutimbuzi na Gihanga bafise ubwoba ko batazoronka umwimbu uno mwaka bitewe n'imbeba zateye imirima yabo cyane cyane iy'ibigori. Abo barimyi basaba ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi gutorera inyishu icyo kibazo kibahanze. Denis Claire iratwumva.
abarimyi bo mu bice vya Rukaramu muri komine Mutimbuzi na Buringa muri komine Gihanga bavuga ko umworo yanikiye butuma mu gihe atako batagira kugira bagwanye ubukene bwibonekeza mu gihugu abo barimyi baba bajwe n'intamba myizagumye zibonekeza kuva batangura kurima ibigori zimwe muri izo ntamba myinyoni zahengereye bamaze guteragira ibigori zikaza zikanobagura intete zari zitanguye kumera nk'uko umwe muri abo barimyi yaganiriye na RP ya Vyigana
abantu twateye ibigori cyane mu bice bya Rukaramu komine Mutimbuzi n'ibice bya Buringa komine ya Gihanga mu by'ukuri nta kintu tugiye kwimbura batubivuye kuki ubwa mbere tugitera twahura n'udukoko tuza tukima turakura ibigori tuba twateye indani mu ivu hari umuntu yaragerageza akagaragwana araba yuko ikigori cyomera aho byasaba yuko umuntu acura cyangwa agashyiraho ibintu bishobora kuza birakangaye ibyo binyoni cyo kimwe n'ibindi byaza kuzura
mu gihe ikigori cyari kigeze aho giteye igumye abo barimyi bavuga ko hadutse imbeba zo mu ishyamba zirara mu mirima yabo ziratema ziratongora
urebe ikigori na cyaho kigeze rero cyo kwera imbeba zagisanga hejuru imbeba zikarya zigasiga igitiriti wowe rero uhagaze pembeni ubona yuko umurima ibigori bishajije ariko wizindane usanga imbeba zarabiriye zarakurugutse hasigaye igitiriti gusa mu by'ukuri ntitubona ingene tugiye kubigenza hari umurimyi umwe aremeye muri Rukaramu wewe yari aragerageje aratega yashoboye kwica imbeba zikama zanane abaremye ibice bibiri by'ibigori
abo barimyi basaba ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kubagarukira ko barabicokogwa ngo imirima yabo ikingigwe ntibazohave bicwa n'inzara kandi bari barasohoye isuka
urakoze na wewe Dani Claire iratwumva imirima y'abanyagihugu hamwe n'ibarabara nivyo vyononywe n'imvura yaguye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira uwa mbere muri komine ya Matongo intara ya Kayanza abanyagihugu bahi Matongo basaba ko bahuye n'ivyago bogarukirwa ko ibarabara ryononekaye naryo rigasanurwa ahakiri kare Eroge Divin Remesha
imvura yaguye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira uwa mbere yarononye ibitari bike muri komine ya Matongo kubwo abavuganye na RPA mu banyagihugu baho imirima y'abanyagihugu bene igice cy'ibarabara vyarahononekariye kubwo uyu munyagihugu muri kino gihe abanyagihugu basaba inzego ziramutswa komine kugarukira kubahuye n'ivyago imirima yabo irononekara ku bijanye n'ibarabara naryo abanyagihugu basaba ko ryosanurwa ritarongera gusenyuka kandi narijya ngo ari n'ibarabara rifitiye akamaro komine ya Matongo
imibarabara ayikoresha cyane kuko biva kuri kaburimbi bigasabya ku ivuriro rikuru rya Matongo ihereranye n'ivuriro rikuru rya Matongo rikaza kuri kopeke rikaza no ku isoko kijyambere bubatse neza akora akaza no kuri deseye Matongo naho iminsi mikuru ivuna kubera kuko haba ari amasare asakaye turasaba nk'abatware cyangwa leta muri rusange bakareranira hakiri kare kuko yaba ari agaciro kaniniya atabikozwe hazabonera mu kazi
RPA yavuganye na bamwe mu bajeje intwaro aho muri komine ya Matongo batubwira ko uburongozi bwa komine buriko burakora ibishoboka mu gutorera inyishu ibibazo byatewe n'iyo mvura abo twavuganye ariko banasabye ko boronswa imashini ifasha bariko baragerageza gusanura iryo barabara ryononekaye kuko uburyo buriko burakoreshwa budahuye n'ibikorwa bikenewe gukogwa mu maguru mashya
ndabibutse kwa ya makuru mu kirundi hamwe n'ibindi biganiro byose bya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za RPA ku rubuga X Facebook YouTube kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu B mushobora kandi no kubironka muciye kuri WhatsApp mwanditse kuri numero guteranya 49 178 19 11 85 mukanya dutandukira igice cya kabiri ari naco ca nyuma cano makuru
RPA
mu kiganiro ubahuka nari nabibabwiye mu ntango zano makuru tugaruka ku makenga y'abarundi ku mugwi mushasha w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni uheruka gushingwa abatumire bacu baraza kugira ico bavuze kuri uwo mugwi n'ico babona cokogwa kugira amatora yimirije azotegugwe neza ikiganiro ubahuka mu gishikirizwa na Vicky Chris Ninteretse
Ubahuka.
kugenekereza rya gatandatu n'ibukigarama 2023 inama nkengu za mateka hamwe n'inama nshinga mateka zikurikiranye zaremeje abakomiseri bagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni umugwi wagaragayemo bamwe mu bategetsi b'igihugu bari bamenyerewe nk'umunyamabanga mukuru wa leta bamwe n'abandi bakaba bagiye barashikiriza amakenga bafise kuri uwo mugwi ku bwigenge bwawo bwo gutunganya amatora meza mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa 12 kigarama 2023 kumwe n'abatumire bacu tuza kugaruka ku makenga abarundi batandukanye bagize kuri uwo mugwi abatumire bacu baraza gushikiriza icyari gikenewe kugira atunganye amatora yizewe na bose abo nabo ni Justine Nkurunziza arongoye Unani Kosome Epitasi Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD hamwe na Emile Magera umunyonyi w'umugambwe CNL ari mu buhungiro kuri mikro muri kumwe nanjye Vicky Chris n'Inheretse Kaze
Nici janji
kweli
nici janji
Ishigoho ry'abarongoye mu Bisenyi bashasha bagiye kuzotunganya amatora yo mu 2025 hamwe n'ayo umukuru w'igihugu yo mu 2027 ngo ryatangaje benshi kuko yaba barongoye imigambwe abari mashira hamwe yadaharanira inyungu za leta cyangwa bihereye Imana atanumwe yigeze agishwa inama nk'uko byari bimenyerewe Epitasi Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD avuga ko arakamaramaza kubona umunyamabanga wa leta bizwi kwava mu mugambwe uri ku butegetsi ari waza gutwara umugwi wategereje twagwa n'umuntu yigenga kandi yizewe na bose
nkuko tumaze igihe tubisigura ibibera mu Burundi no kuri nimbonekarimo igihugu kigena umunyamabanga mukuru wa leta ngo atware umugwi wigenga seni ujejwe amatora kandi atigenga nta murundi numwe canke n'umunyamahanga ayobewe kumuvugizi wa leta aba ari ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD abafise umugambwe yegamiye abafise uruhande yegamiye ntashobora kwigenga ni gute umuntu atigenga yoshobora guhindukira ngo abe umuhagarikizi mu gutunganiriza abarundi amatora mu gutunganiriza amahiganwa abarundi canke mu gutunganya amatora yoba yigenga ivyo ntivyoshoboka kandi nta na hamwe biraboneka ku isi nta naho twebwe turavyumva ivyo twebwe wanashaka tubihe insiguro yerekana ko Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe bikanga n'igitutu cabo uko bafise ubwoba kuko barazi neza ko hatunganijwe amatora meza hatunganijwe amatora atibwa kandi adakumiye atamurundi numwe yobahijwe igiwe bagendeye kukungene uwo mugambwe CNDD-FDD n'aba ba Evariste Ndayishimiye basinzikaje canke bari kubarasinzikaza abarundi n'uburundi nico gituma ndakubwira ko ari imbonekarimo
uyo mugwi rero nguje gusubiza abarundi mu marira kuko abawugize bafise kahise kabi ku barundi Emile Magera amenyesha ko usibye ko abo bantu bagize umugwi Seni mushasha bazoba batigenga yawise akazo afatiye ku isano ry'amaraso abo bantu bafitanye hagati yabo
nibaza ko umurundi wese akunda Burundi akene ku bundi bwo Burundi koko akene ku Burundi butaho Burundi bw'amarira butaho Burundi bw'ubukene ubu Burundi koko bufise ijambo mu bindi bihugu nibaza ko akwiye kwiyamiriza yivuye inyuma kano kagwi mbere no vuga ko arakazu uravye abantu bakagize
muti rero ti nakazu gute nakazu nyene kuko uravye aba bantu babiri bizimana na bugaga ni mu muryango umwe bose bafise ico bafana kandi cha hafi bakaba bafise kandi ico bafana na Viriano ndi kuriyo atwara umugambwe CNDD-FDD hanyuma na Prosper nawe bava hamwe kumbure nta wuzi cyo bafana ntitwasengeye cyane mugaba abantu bizimana na bugaga hamwe na Viriano ni mu muryango wa hafi wa maraso nta ugwamire nawe bava hamwe mu ntara imwe karundura rero ni nkuyu naho Imana Victoire bagitse icegera cha nta ugwamire yu rero ni mu muryango umwe wa hafi gose na Shiraze ndabirabe murumva yuko abantu baje gukorera imiryango yabo arakazu atari umugwi wo gutegura amatora numugwa ahubwo uje kuzana amarira kandi mu gihugu cy'u Burundi cyongere gisubire mu ihumbi gisubijwemo n'aba bantu abantu bantahugwamiye ari abantu babizimana abantu babugaga na cari cyane nk'uyu nyandwi wewe tuzi yaranzwe no kufukera ibiriko biraba mu Burundi bariko barica abantu bariko baratema batongora umugambi uri kuratu mutongora mu Burundi no Burundi bukaba bukirimo namarira n'ubu
na Justine Nkurunziza rongwe kosome ntaje kure yabandi aha kamenyesha ko atawo kwizera uwo mugwi urongwe na Prosper nahugwamiye azwi nk'umuvugizi w'umugwi watunganije amatora mu mwaka w'2010 no mu mwaka w'2015 amatora barundi bavuga ko yatunganijwe nabi agatsako akanibwa
twarabonye umugwi mushasharuka kujaho matora ariko arategurwa ngabo nk'uko twama tubivuga abarundi bose bakeneye amatora harimwo ubwigenge ubwigenge bw'abanyagihugu aribo bene gihugu ubwigenge bw'imigambwe hanyuma bakabatunganiriza amatora afite ubwo bwigenge kuri bose atawanjya wangura ariko nta cyizere cyinshi twebwe tubona kuri uyu mugwi kubera uyu mugwi ehera aba bawurimo ni babandi bari mu nteguro z'amatora ya 2010, 2015, 2020 ariyo matora novuga ko ari inkwezi y'amarere mu bintu byagiye biraba mu Burundi kuko abo bantu nibo novuga yuko reka tuvugishe ukuri ni ukuri ibintu byabaye muri ayo matora nagahomera bunwa abarundi barayita mugabo twebwe twari mu bacungera amatora twagumye dusemerera ibintu by'ubusuma byaguma biba ku mugaragaro murumva rero ni babandi n'ubundi usanga n'abantu batigenga bavuga ni seni yigenga irimo abantu gusa ni yigenga ifata ingingo zigenga ariko muribuka ko hariho n'abantu batanze imihoho kubera iki kubera baremerewe n'ibintu byariko biraba seni ikoreshwa n'umugambi uri ku butegetsi seni igizwe n'abantu bari mu kwa kwa CNDD-FDD murumva rero nico gituma haba mu mashyirahamwe yigenga haba mu banyagihugu bo nyene ni kuri nta cizere kinini dufite kuri uwo mugwi ugiye gutegura amatora ni vya bindi nyene bagira ati bazogira yayindi ngo kopye kore kugira cya bindi nyene ni nkuko bogira ibiharuro barabifise mu mamashini ni ibintu bazoze bakaduhereza nkuko babigize muri 2000 ego natizere kinini
biga no nayo matora giye gutunganywa n'uwo mugwi niyo barundi bipfunza umugambwe MSD bavuga ko ayo matora uretse ko atizewe ahubwo atanabaraba Epitasi Shimira Imana avugira uwo mugambwe avuga ko amatora bipfuza ari amatora anywanisha barundi kandi agendera kuri demokarasi
ngaha nagomba kubanza kubwira abarundi kugira ngo bavyumve neza ivyerekeye umugwiseni warayishizwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nchanke mbere n'ivyerekeye ibiriko biratunganywa bijanye n'itegurwa ry'ivyo bita amatora twebwe mu mugambo wa MSD ntibituraba dushaka kubwira abarundi bavyumve neza ko twebwe mu mugambo wa MSD bitaturaba kubera yuko amatora umugambo wa MSD tumaze igihe dusaba amatora mu mugambo wa MSD dukeneye twipfuza kwabo n'amatora anwanisha barundi amatora dukeneye n'amatora gendeye kuri demokrasi amatora umugambo wa MSD wipfuza n'amatora ashobora gutuma abarundi bahunze bahunguka amatora twebwe mu mugambo wa MSD dusaba kandi twipfuza kwabaho n'amatora yotuma abapfunga ibya politike bose bapfunguka n'amatora yotuma haba amahiganwa yigenga abarundi bakitorera atamusunikano ababarongoye abarundi bakishiriraho indongozi abanyamigambwe bakagenda guhiganwa bakemererwa gushika ku rubuga bakabwira imigambi yabo abanyagihugu bakabwira imigambi yabo abarundi hanyuma abarundi bakicagurira muri iyo migambi ya mashyirahamwe yigenga karonka uburenganzira bwo gukurikirana ibiriko biraba yaba amashyirahamwe mva makungu canke na y'abarundi ashaka kubikurikirana amashyirahamwe akomakomeye nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ishyirahamwe ry'ibihugu vy'ubuseruko EAC byose bikagira uburenganzira bwo gushobora gukurikirana ibiriko biraba
Eme magera kugiwe avuga ko kubona na ugwaniye agiye kurongora mu Gwiseni nta kiza bibonamo keretse kumwibutsa mabi yakurikiye amatora yo mu 2010 aho abarundi bishwe abandi bakangazwa ugiye Silvestre Nyandwi umushikiriza amanza mukuru na wene ari muri uyu mugwi ayo mabi akaba yarabandanije ariko akaba atacyo yigeze akora akavuga ko atacyo kwizera muri ayo matora
uravye amazina y'abagize ako kazu ntawo kwibagira ntawo gwamiye na Pierre Claver ivyo bakoze mu 2010 mu matora y'u 2010 mu kwibira amatora CNDD hanyuma abanyagihugu bagerageje kwerekana ko CNDD yivye amatora abantu benshi batawe muri yompi hanyuma abandi barangazwa uburundi bwo bwamarira CNDD yafije akoze safisha kubera Prosper na Pierre Claver ndayicariye bivye amatora bakayibira CNDD uyo nyandwi wewe muramuzi ivyo yakora yari procureur general de la République murazi yuko mbere n'ubutungane mpuza makungu guguruye dossier ku Burundi kubera Nyandwi yerekanye ko ata jambo afise ko atacizwa abarundi bwo mwizera ko noneho ubutungane mpuza makungu kwari bwo ko bagerageza kugira burenganura abarundi abantu nkabo rero ntacho uburundi n'abarundi bashobora kubwizera bashobora kubafasha ngo ariko bakoreye amatora kuko na matora ya CNDD umugambwe uri ku butegetsi niwo wonyine wiharije urubuga nta wundi mugambwe bemerera ko hagira cyo bashikirize kiretse imigambwe nyene iri mu kwaha kwayo nta jambo bafise kugira ngo bagire ngo hari cyo ngo barundi bo bizera
ugusozera Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe NSD avuga ko mabi yose n'indyano y'Uburundi bwaciyemwo byagiye birava ku kubura amatora y'ukuri ahamenyesha ko kubwira ayo matora ashoboke hakwiye gutunganywa ibiganiro
turamaze kubwira abarundi n'amakungu kw'ibibazo byose biri mu Burundi kw'ingorane zose ziri mu Burundi zabizamoko zabindyane za politike zigenda ziribonekeza kwaba icuka kibi mu bya politike hijya no hino mu gihugu bituruka kukubura amatora y'ukuri kukubura amatora ateguwe neza yotuma abarundi bishiriraho indongozi ni naho rero niko ndakubwira ko ibiri ko biratunganywa uno munsi atari byo kandi kwataho bihuriye n'amatora kuko wanashaka uravye ibihe bya politike bimaze igihe mu Burundi ukaraba ivyabaye mu 2010 ukaraba ivyabaye mu 2015 uravye ivyabaye mu 2018 bariko barahindura ibwirizwa shingiro byo mu 2005 rikomoka ku masezerano ya Arusha ukaraba ivyabaye mu 2020 ivyo byose bikurikiranye ushaka gutunganya amatora ntiwohera kuri ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndashimiye ari karashiraho by'imigwi ica nk'iyindi kugira ngo ayo matora ashoboke byotangurira mu biganiro bitunganijwe neza kandi bidakumira umugwi n'ubwo byo biganiro birimo imigambwe amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abanyamashengero birimo abarundi bose bashobora gufasha no guterera kugira ngo hashobore gutunganywa amatora meza atibwa kandi adakumira wanashaka kugira ngo bishoboke nuko n'amakungu yogira uruhara ntangere mu gushobora kubifasha mu gushobora kugira ica terereye wanashaka no gushira igitsure ku bategetsi b'u Burundi kugira ngo bemere ivyo biganiro ikintu gikenewe uno munsi ari uko atunganya ibiganiro bihuza imigwi yose y'abarundi kugira ngo twigire hamwe icokogwa kugira ngo amatora agende neza mu Burundi muri ivyo byokogwa harimwo ko abarundi bahunze harimwo n'abanyepolitike bahunze batahuka bagasubira muzabo nkuko nabikubwiye harimwo ko abanyepolitike bapfunzwe hamwe n'abandi barundi bose bapfungiwe ivyiyumviro byabo canke abapfunzwe ku karenganyo harimwo rero n'abanywanyi bacu bapfungurwa harimwo ko twigira hamwe ibikenewe byose byokogwa kugira ngo ikicuka ca politike gihari gihagarare hama dushobore gutunganya amatora meza muri ico gihe rero muri ivyo biganiro niho hoba kumvikana canke kuvugana bitangurirwa ko kugira ngo dushike kuri iyi nzira yo gutunganya amatora meza amatora ashobora gutera iteka u Burundi mu makungu amatora ashobora gutuma bimwe byose nadondaguye bishobora gushikwako.
Nino kuri ibi bishikijwe na Epitase Nshimirimana dusozere ku kiganiro ubahuka cyo kuri uwo kabiri igenekezo rya 12 Kigarama 2023. Ikiganiro cyari gihagaze ahanini ku cizere abarundi bafitiye umugwi mushasha w'igihugu bigengujejwe gutunganya amatora. Mwumvise ko uretse ko abawugize batowe hatagishijwe inama abazokwitabira ayo matora, ahubwo n'akagizi kabo mu mabanga bajejwe batakoze ibyo abanyagihugu babifuza ko. Mwumvise kandi ko hari hakeneye ibiganiro huza bose kugira muri ibyo biganiro habemwo gutahuka kw'abarundi bose bari mu buhungiro no kuvugana ingene hotegurwa amatora meza yizewe n'abarundi bose. Ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye namwe mwese bari muduteze yombi. Kuri miko bari kumwe nanjye Ricky Chris Nimureke aho ubutaha.
Ubahuka.
Urakoze Vicky Chris n'interetse no kuri ico kiganiro hejeje kudushikiriza duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yomi. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, mugira iteka nitekane.